In this Disney animated tale, the orphan Tarzan grows up in the remote African wilderness raised by the gentle gorilla Kala. When a British expedition enters the jungle, Tarzan encounters the beautiful Jane and recognizes that, like her, he's human. Here to tap up a storm is the Arab Dance Line performing to Trashin the Can. Shoot up, shop it up, shoot up, da 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 da